Allah, rabon da dariya irin wannan yau shekara 350.
To kai shekara ka nawa?
Shekara ta 386 da wani ɗaya tak. Kai, bari gaya ma kai kanka lokacin da aka haife ka. Madawakin aljanu shi ya shaida min ita an haifi wani mai kafirin surutu.
Likey.